la pasla cheye mizo se nibizwa mina ngoporta 12 ebusu kuthi ngapha sokulomthini so ngafika lapha sonakalele ankwanisa akula muntu okwanise khona ukuthi ekhiphe uludo siphelele konke kuphelile konke sathina sesingababalekayo ngoba laye fara bujeti akuzile sinceda bebengasela manzi siphelele lapha eklimakethi ngogogo abagcina abazukulu iningi lethu ngomama singabogogo abagcina abazukulu labo mama abafelwa ngamadoda so angisakwazi senzenjani ngoba impahla bezifike izolo lakuthanga sizozamela ukuthi silungisele abantwana besikolo bayaphuma ngesonto so asisakwazi ukuthi siyaqalisela ngayo ezikolweni bayakuyaqosha ngoba sisela mali yikhade sisebenza khona la
lithi ngasizobani
siyaludinga usizo olukhulu ukuthi uhulumende kasincedise sincediswe sivuse khona lapha siphiwe okuncane kokuthi lathi siqalise sivuke njengabomama siyacela kakhulu kuthiwa uhulumende esincede kakhulu ngoba sisaphathanga lutho sesithembele khonapha asinalwazi sizamile ukubuza ngoba singathi sesicabanga ngoba sokudubuka yonke indawo so thina umlilo sithefike kudubuke ngapha umfana egijima ebalekethu kuyadubuka asinalwazi ukuthi udutshulwe kini bese sibona yonke nje indawo idubuka ngiphangisile sibile ukufika la be-fire brigade befuna but kade kungasakwaniseki la be-fire brigade asebefuna ukuthi sithi kuzo kuba ngebekwini asinalwazi
Mamele
ngasitele ukuthi kube kungabantu so istendi ngasinye abanye bale 2 abantu ngoba istendi ezinkulu mina kunje kube kusebenza mina sebenza ubaba lezisebenza ezithu lesingu-4
lebe sizawuthola indawo le ose ngapha emhlubulweni wemandebeleni yikho abantu abawoda khona lapha impahla
kakhulu yikuluncedo thina zesinceda ngayo bebe oda kithi konke binga lupane konke gwanda bonke bebe oda khona la sesiyindawo yoku-odisa yithi kade sibadinga into zokuthi be-ode lathi sithole okuncane labo bezama okuncane phambili